Efin aye do kru omai Ghana fana be bi no eya de a omai no e bo modin se de be obetimi etu ase na be piemu onkramantam mu di a chese efin no e do kru mantam no amampanifo e de hyepa egu akwan mu e de kutia nanso still wo mo eku a entimi ensi ase ntia mra hodo e ne hyepa hodo no mu de egu akwan mu a wo mo de ba be ku na fe no enkran so etimi afa na hu ne die nsem ntoma pa efira enu nti clean accra campaign wo mo e de ahyehye so ama sanitation and water resources minister ma Mrs. Abinada pa wone ne deputy eye Owura Patrick Boama afei Accra Mayor Mohammed Ejesowa ena assembly members ahodoɔ ensɛntwerɛfoɔ ena ɔmotimi ɛde aprobo ahodoɔ no afa enkramantam mu a ɛhwɛ ɛkwan yɔmɛfa so na afei no wɔn atimi ahunu sɛde ɛbɛsɔne sɔne efi ahodoɔ so na yɛtimi ɛde deɛ ɛbɛnyampo ɛwɔ aseɛ ne nso mpo atimi ayɛ biribi a ne nyinaa no ɛbɛma ɛnwura ahodoɔ no akyerɛ sɛ abo ape so ɛwɔ Mala Market Glefe Adidempo ene miami ankaye ni nyina no wo betimi etu ase de afiri wo no mu na hu ne die nsem ne betimi akonkan ye e wo bro no ye a yabobɔ so nyina
president akufu adomo amote ne ne o se Accra will be the cleanest city mo ba ye hu sa ha no ye clean ha aka drains yi mu se ne me ya kan no o mo start e be 4 days kure ne o mo ya ka ho de be ba be hwe at the end of 4 days no ne asie ne e toso me no ye ko area bi esisi dan kure twam atwa kwan no mu a ye ntumi enya ba bi a ka befa na di akofa ewura no ehọ na me kan se yebetumi a plastics no yetumi sesa ewura no beye kakra bi fise ne aka ase bi abidi ase bodi ase banche ase but se ewura di 15 years Accra make say 4000 tons of garbage generated every day processing no treatment of waste no 300 tons a day what times by 2 kra no aye 600 3400 aka ne de de yewi enye ye edisi ede menye ye o se cost treat enu nti na sorting out omo ye o ho no mani age enu ni one of the solutions so ewura na ehye no na aka paper ne ntare enu ne ade enu so so no ye wi a ase enu betumi de afra compost ne ne nuane a ye dia ma aka ene ne ema no na de egugu garden mu ye de egugu ye nhwire ase ye de aye ku adwuma ama ye ye etisa chain we ne pese yɛhwɛ
ɛno ahyire no ɛna Accra Mayor Owura Mohammed Ejesowa ɛnso ɛkyerɛ n'adwene ɛde fa ɛkwan yɛbɛfa so na afei ɛnwura ahodoɔ no nyinaa no yɛbɛma n'agyi no na afei yɛasɔnesɔne so na yɛtumi ɛde ayɛ biribi a ɛnwura no nkɔnkɔmmene yɛn na afei na ɛmfa yadeɛ mpo ɛmma megya yɛn so
basically it's about fact finding and some of the places where we're going to are you could see some major improvement in waste some areas that we are also having challenge for instance you call Mala when we say we have reclaimed the land you call Glefe to part of Glefe there are two spots over there we have also reclaimed the land near one inti ya di payload any nyama nyama e ko ekosisa bola no a ti say ye bubu e danu e free or sisi ablekwa west municipal assembly no or hwe to create that access so that we will be able to and una edile e ho kakra but generally across Accra all the major heaps of refuse now been able to clear it apart from that Glefe and then the Agbublushi which has been there for over 15 to 20 years.